chola nam senzo chola. Sebe chola nam senzo chola. Nam senzo lasa. Nam senzo chola.
Yeah, we're born in.
Umaskandi uphethwe abafana njengoba nami ngathi mangiqala ngikruma ama artist ngakruma mina ngiyawuthanda umculo wabafana njengoba futhi nakushameni wabafana ngeke ungithinto yazi ke ngigadla ngawo ke ngeke uzungithinto sengikwenzile konke engangibekele ukuthi ngikwenze nibini mina have wonder sadly mina bengawuthanda umaskandi in fact bengibona nje ungibangela umsindo ungibangela ama nerves lento ngathi ngakhala amahlo umaskandi. As uasho iqeda kuvula igroup yamantombazane kwakucula khona udadewabo
ayiculela abanayo
intomze yasho kwakucula udadewabo kasho elimhlophe lapho. So umalume useyangirecruit ngithi mina eyangiyazi mina ngiyanee ngangakwazi ngisho yabo lokulanda ingoma I couldn't do anything. Mina ngijabulela ukubona uwashe elimhlophe eboni it was wow. Kuthiwe kune-performance kamayimayi kwakusaperforma kamayimayi hhayi lokhu sebekwenza manje kwakunobhekumuzi or amawele lawa kabobhekumuzi ehene nabo kambubani lo yiyo ngiyaqala nokuya phambi kwabantu. Okay, sifike lapha kamayimayi kwakhoza-ke laphaka lengagcinenga futhi ngigcine engingayazi kushouthi
bayaliyashaya ibheji nalapha
emculoliyashaya nakwimbabazanlalibashaya mina ngingaze ngishawe ibheji
ya
nina nikhule nazi ukuthi umthalane noshobeni
babangazwanaokay
yangishaya-ke mina leyo nto leyo ngakhumbula ukuthi kambe kahle kahle mina lento angiyifuni. I went back to my life. Ngaqala ngawufuna umsebenzi ebilungwini. You know, and I had my firstborn child. Imthende ngalezo sikhathi ingene egalo iqeda kufaka isidikiselo emshinini saphuma isidikiselo sashayibhomu. Ayibona ingoma babeyishaya ngaphandle kokuthi ke udali kodwa cha babeyishaya ingoma nje. So umthelele abe afocus ngapha kuze ushwini nomuntu ekhala bafike bashaye i-first album, second album, bashaye ibhomu. And futhi besitshele bethi angikwazi ukucula. And I was okay with it.
Yeah.
I was okay with it. Ngangazi kodwa ukuthi estage, yabona uma kuthiwa estage, hhayi estage ngizokunqamula. Estage ngizokunqamula. Ebula-ke bathi bafuna intombazane. I was taken there, ngizigqokela ikwayikwayi, ngo-Miss Thing. Kuthiwa emthalane, hhayi.
Lo muntu esimfuna.
Sahamba sayenza lapho. Yey, ngakushaya lokhu kwengoma. Nami ngaze sanibalaninonke sanibingelela usafikile ubaleni. Even nasekhaya ugogo bekabuza u-anti bani laba abacula la mntakabhekisiswe laba bangisholo kahle laba abakuvumelayo mntakabhekisiswe ngithi yini anti athi hayi yini uzulu nomhlaba uzulu nomhlaba njalo ngo-8 every Sunday uyangidabukela kuthiwa uyele oqhathweni ozahara bangizola ubuhlungu uyashisa nokhendi
wecamandebelebengakayijwayeli.
Yabona la bantwana bamanje labaculi bamanje who actually vote for themselves do not know layer satisfaction. Ngibona usisi etekisini uphethe idaily sun uyayifunda so yimi lo ngitshela ukuthi amahloni ngisuke eThekwini ngisegoli and ayikho into engibhora njengaligama elithi celeb
ngaleso sikhathi ubusushintsha umaskandi
ubusuqala ukushiya kahle kahle ngangi-interested ngomgabe ngoba ngiyeza kuthiwa yebo so ngathi umfana ngasekhaya
ubokuzokuvikela kanjani masele.
I love iRumba music, by the way. Yeah. So, ngihlangane naye anginikeze nje namanamba nama-address abantu engizofike ngihlangane nabo. I met abo Jays, I went to Gwanda, inyama yalapha ukuthi yabona-ke iyona inyama engangisola ngathi yabona le ngathi angiyazi inyama emnandi kangaka. U-Jays uyangi-owisha leyo nto leyo.
Abantu ababukele laphana bakwazi ukuthi wena unempe enkulu kakhulu nosisi
ngangithi ufikani sobungalengomehlalwa yimi ngisuke ngixosha amavakazi Siyaphethe. Yeah, wena ndlovukazi, othi ngindlovukazi yani. Akazi ngindlovukazi, but indlovukazi enokudelela phaya noma ngindlovukazi yepepha or yeplastic. But something like that. Bushaya umnyango wamoto. Abafana bayigqosela, bayigqosela. Ngayibhala nomntanakhe uweza, baya mazicula i-hip hop.